tiyentionetsetse kuti aliyense amene waona zonkera kuchinyengo kuti wina apindule chifukwa chofuna phindu limene sina lilake ameneyo mnenezeni ameneyo mululeni ameneyo ndiye mdani wa Malawi sakufuna kuti inuyo mukhale mchakudya.